Ukanti ke kwinqaku lethu lanamhlanje lithi ubusazina usivuyise Makrwede usazisa banzi ngelali yakhe yaseZimbane eMthatha kwiphondo laseMpuma Koloni.
Sasazi ndizawuthetha ngelokishi yam eseMthatha ebizwa ngoba yiZimbane township. Kule lokishi sineento ezininzi kakhulu umsasazi. Sinayo icampus yaseKSDT Vet College ebizwa ngoba yiZimbane campus. Sibe nazo izindlu ze-RDP esakhelwe ngurhulumente. Sibe nayo ne-BNB ebizwa ngoba kusenkandla. Sibe nazo ne-private res zasezama ukulungisa campus iWalter Sisulu.